Wacha nianze basi.
Okay.
Nachukua tu. Natoboa tu shimo kwa stone. Alafu narolia hapa. Ndio naanza ku. A spring,
mm-hmm.
I will cut it and come with it.
Mm-hmm.